Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti muduteze amatwi mwabonye butandukana. Ikaze muri aya makuru turahera ku yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na Aloyse Bigirimana.
Maramutse Thomas turahera mu karere ka Afrika y'ubuseruko umuhuza w'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika EAC mu matati hagati ya leta ya Kongo na M23 avuga ko ashima bivuye ku mutima ibikorwa biriko birakogwa n'abakuru b'ibyo bihugu ku bibazo bihanze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yongeye arabashimira ku kuntu bitanga batiziganya kugira amahoro n'umutekano bigaruke muri icyo gihugu. Mu rwandiko yashyize ahagaragara ejo ku munsi wa kane, Uhuru Kenyatta arashima kamo baherutse gutera ko guhagarika intambara mu buseruko bwa Kongo. Ako kamo gasaba kandi ko impande zishamiranye zubahiriza ibyafundikiwe i Rwanda byongera bishimangirwa n'i Bujumbura. Yasabye imigwi yose ifise ibigwanije kubishyira hasi vuba bwango, acasaba umuhari M23 kuva mu bibanza byavuzwe mu masezerano y'i Rwanda. Umuhuza Kenyatta asaba inteko z'akarere ziri muri RDC kuba magabo zikaja ku birindiro byazo mu buseruko bw'igihugu mu buryo bwihuta, nayo abari mu buraruko bw'icyo gihugu akabasaba izo nteko nyene kujya hagati y'abashamiranye mu turere biboneka ko bemeye kuva mu birindiro bari garuriye. Kubyerekeye itangazo ryasozereye umubonano w'i Bujumbura n'ishyirwa mu ngiro ry'ibya ibyumvikanywe ko umuhuza avuga ko agiye kongereza ingufu mu gushyira mu ngiro ibyumvikanywe mu biganiro byiswe Nairobi ya kane. Yiyemeje kandi kurondera imfashanyo mu makungu no mu karere zo gufasha mu ishyirwa mu ngiro y'uwo mugambi w'amahoro. Avuga kandi ko ishyirwa mu ngiro rya Nairobi ya kane ritoroshye, risaba gukorera hamwe n'abatanga imfashanyo zaba iz'amafaranga ndetse n'iz'ibikoresho. Amakuru kuri Afrika kandi intumwa zidasanzwe ziva mu Bwongereza, mu ishyirahamwe rya Buraya, Ubufaransa, Ubudagi, Norvege na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zariyemeje gushyigikira leta mfata kibanza igana kuri leta irongowe n'abasivile aho ni muri Sudani. Mu rugendo bakoze muri iyi ndwi i Khartoum, izo ntumwa z'abanyaburaya zavuze ko zigiye gusubira gufashisha amafaranga leta ariko igihe abasivili aribo bazoba bayirongoye. Intumwa zitandatu hamwe n'abaserukiye ubumwe bwa Buraya bashitse i Khartoum ku munsi wa gatatu kandi barabonanye n'abanyepolitike ba Sudani. Urugendo rwari rutumbereye kwerekana ko bashyigikiye icyo gihugu mu nzira kirimwo y'impinduka muri politike. Izo ntumwa kandi zashyitse muri Sudani mu gihe umushikiranganji w'Uburusiya nawe ajeje imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov ariko aragendera icyo gihugu. Mwavuga ku mugabane wa Buraya, abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe rya Buraya bavuze ejo kuwa kane ko bagiye gukomeza imbibe z'ibihugu byabo kugira bakumire abimukira badakenewe kuri uwo mugabane. Bamwe bavuga ko bagiye kuzokubaka inzitiro n'impome, abandi ko bazoshira amafaranga mu korohereza ubuzima bw'ababa mu bihugu bikenye ku isi. Ikibazo cy'abimukira cyahindutse icya politiki ku mugabane wa Buraya. Ibi byatanguye mu 2015 igihe abarenga umuriyoni bagizwe ahanini n'abahunze intambara muri Siriya bajabukiye ibahari Mediterane bashika ku mugabane wa Buraya. Ubutaliyano bukunze gusaba ko mugabane wa Afrika uronswa amafaranga mu bikorwa by'iterambere. Hongiriya yo ishyira imbere kwiyubakira uruzitiro, nayo Bufaransa buvuga ko ishyirahamwe rya Buraya rikwiye gufasha nyabuna kurwanya ubukene n'iterabwoba ku isi. Umukuru ajejwe ibya kidiplomasiya muri iryo shyirahamwe Joseph Borrell we yavuze ko kubaka impome ata musaruro bizotanga. Asaba abanyaburaya guhabimukira inzira zo gushika mu Buraya mu buryo bwisunze amategeko kubgiwe abantu bava mu bihugu byabo kuko abantu bava mu bihugu byabo kuko atakazoza bahabona kandi atamahoro nituze bihari. Irani yarabohoye ejo kuwa kane abagore indwi bo mu bagwanira no guharanira uburenganzira bwa muntu n'abamenyeshamakuru bari bafungiwe mu ibohero ry'Evine ku mugwa mukuru Tehran. Ibimenyeshamakuru byo hanze ya Irani byavuze ko abo bagore barekuwe mu gihe Irani kibandanya gufata abagize uruhara mu myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze. Ntibiramenyekana nimba iryo rekugwa rifitaniye isano n'ikigongwe cyatangajwe n'ibiro by'umutegetsi kizigenza wo muri Irani Ayatollah Ali Khamenei hari mu ndwi iheze. Ivyo biro byavuze ko yemeye guha ikigongwe igitigiri kinini cy'abafunzwe barimwo n'abagiye mu myiyerekano ihitiye. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bo barerekanye ukutizigira iryo tangazo, bavuze ko benshi mu bagenzi babo bakiri mu mabohero kandi n'abandi babandanya gufatwa. Abategetsi ba Irani barafashe ibihumbi by'abanyagihugu kuva hatangura imigumuko n'imyiyerekano yakurikiye iyicwa rya Mahsa Amini n'umukenyezi w'imyaka 20 yafashwe n'igipolisi cya Irani kimwagiriza kutubahiriza imico kama ijyanye n'imyambaro.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuyatugezaho. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariyama amahanga ku bibazo by'umutekano wo mu burasirazuba bwa Congo.
So I tell people before you even get an answer from me as to what activities we are in Congo are about or not, you have to answer me why this problem is there. Why anybody would fire artillery across our border and kill our people?
Perezida Paul Kagame aravuga ko mbere yo kumubaza niba u Rwanda ruri muri Congo cyangwa niba rutariyo, amahanga akwiye kubanza gusobanura impamvu ikibazo cy'umutekano muke muri icyo gihugu gikomeje, ndetse rimwe na rimwe n'ibisasu bikava muri Congo bikagwa mu Rwanda bikica abaturage. Muri Congo nyine ejo abaturage benshi barimo bahunga imirwano ikaze hafi ya Sake mu ntara ya Kivu ya ruguru, bamwe berekezaga mu mujyi wa Goma abandi ikarehe. Mu Burundi abana batishuri bariyongera, ahanini babiterwa n'ubukene cyangwa gutwara inda z'imbura gihe. Turarebera hamwe muri make mukanya uko byifashe mu ntara ya Bubanza. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikwiye gukemura ibibazo byayo aho kubigereka ku Rwanda. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima aratunyurira muri make mu ijambo Perezida Kagame yavuze mu nama yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Kigali.
Muri iki kiganiro ngarukamwaka kiba kigamije kwifuriza abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda umwaka mushya, Perezida Kagame yibanza hanini ku ntambara n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo. By'umwihariko ku ntambara y'umutwe wa M23 yateje umwuka mubi hagati y'igihugu ayoboye na Congo, umukuru w'u Rwanda yavuze ko icyo ari ikibazo gikomeza kugenda kigaruka ariko ntiyashaka igisubizo nyacyo.
Ikibazo kiri hagati yacu u Rwanda na Congo n'ibibera mu burasirazuba bwa Congo tukimazemo imyaka irenga 20, kandi ibintu bikomeje kuba nk'ibyo dufite uyu munsi bisa nk'aho byongera bigaruka nka nyuma ya ya buri imyaka 5 kandi bikaza bisa nk'ibyabaye mbere nk'ikibazo gihari none cyari cyabaye mu myaka 10 ishize mu 2012 kicyitabwaho mu buryo bunyuranye ariko byose
Perezida Kagame yanenze umusaruro w'ubutumwa bwa Loni muri iki gihugu gituranyi yavuze ko butwara amamiliyari y'amadolari ariko nta gifatika bugeraho
Nibwiraga ko buriya butumwa bwashyizweho ngo bugerageze gukemura bimwe mu bibazo biri muri kiriya gihugu bigakorwa ku nyungu za kiriya gihugu ariko no ku nyungu z'ibihugu bituranyi bigira ingaruka ariko ibyo ntibiba nkuko nababwiye ibyabaye mu 2012 byongeye kwisubiramo mu 2022 kandi turacyakomeje none ni ikihe kibazo turimo gukemura mu by'ukuri nk'umuryango mpuzamahanga u Rwanda rubereye agace gatoya cyane mu biwugize Niki tugamije kugeraho?
Mu gihe byinshi mu bihugu bikomeye byagiye bihamagarira u Rwanda guhagarika inkunga rushinjwa gutera inyeshyamba za M23 mu ntambara zihanganyemo n'igisirikare cya leta ya Kongo, umukuru w'u Rwanda yashinje ibyo bihugu kwirengagiza ukuri nkana kubera inyungu byaba bikurikiranye muri Kongo. Perezida Kagame akavuga ko gusohora amatangazo yamagana u Rwanda bisa n'ibyambura leta ya Kongo inshingano zo gushaka umuti w'ibibazo bikazihirikira ku gihugu cye. Aha kandi akaba yashinje mugenzi we Felix Tshisekedi wa Kongo guhindura imvugo no kwisubiraho ku masezerano agirana n'abandi bategetsi bagenzi be.
This person has dishonored dozens of agreements he has made with the people.
Uyu muntu yagiye yanga kubahiriza amasezerano menshi yagiranye n'abantu none wowe wibwira ko hari icyo azubahiriza ku byo mwavuganye harimo yewe n'ubushize ubwo twari Bujumbura twaraganiriye yari ahari hamwe n'abahafi ye ari mu biganiro atanga ibitekerezo twandika itangazo tumenyesha abantu ibyo twaganiriye n'igikurikiraho itangazo ryarasomwe ariko ku munsi wakurikiyeho itangazo rivuguruza risomerwa Kinshasa
The opposite communique is read in Kinshasa.
Ku itangazo ryasohotse nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere iheruka kubera i Bujumbura mu Burundi, leta ya Kongo ivuga ko ibiri kubiyemo itabyemera kandi n'umukuru wayo atarisinye. Yivuga ko amasezerano yemera ari aya Rwanda. Ku birego by'uko u Rwanda rwaba rufite abasirikare cyangwa hari ibyo rukora mu gihugu gituranyi cya Kongo naho Perezida Kagame ati
So I tell people before you even get an answer from me
Mbwira abantu ngo na mbere y'uko ubona igisubizo cyanjye kucyo twaba dukora muri Kongo niba tunahari cyangwa tudahari wakabaye usubiza kubera iki kibazo gihari kubera iki uwo ari we wese yarasa amabombe akayambutsa umupaka akatwikira abaturage kubera iki FDL mu kwa 2019 yambutse umupaka ikatwitira abaturage mu Kinigi n'ahandi wakabaye umusubiza impamvu y'ibyo sindimo no kugusaba kuza ngo umfashe gukemura icyo kibazo niba bambutse umupaka turabyikemurira ariko se kubera iki tutakemurira iki kibazo aho gituruka bisa nkaho iyo ikibazo cya FDL kijemo iyo bambajije nkazamura ikibazo cya FDL basa n'abashatse guhindura icyo kibazo
Ibihugu by'u Rwanda na Kongo bikomeza gushinja ya gushyigikira inyeshyamba zihungabanya umutekano wa buri ruhande u Rwanda rushinjwa gushyigikira M23 narwo rugashinja Kongo gushyigikira FDLR ni ibirego impande zombi zihakana
Ijwi rya Amerika tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo abaturage bo mu mujyi muto wa Sake hafi ya Goma barimo bahunga ari benshi imirwano hagati y'ingabo z'igihugu n'umutwe wa M23 umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukrani Bakomera ukorera igoma araduha inkuru irambuye
turi ni mu gace kitwa Mubambiro kari mu birometero 2 gusuvuye mu mujyi muto wa Sake uri muri teritwari ya Masisi aha kandi ni mu birometero 25 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru Aka gace kazungurutswe na parike y'Ibirunga iva muri teritwari ya Masisi yerekeza muri Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Naho kandi usanga umuhanda mugaruva go muja Sake muri Masisi ugakomeza muri teritwari ya Walikale iri mu birometero 135 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Nayo ni imwe muri teritwari zigize intara ya Kivu ya Ruguru. Uyu muhanda kuri ubu wuzuye abaturage bavuye mu mujyi muto wa Sake kubera intambara ikaze hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 2023 benshi barimo kugana mu mujyi wa Goma abaturi kumwe baratubwira impamvu bavuye mu byabo
mu mujyi wa Sake ntabwo ibintu bimeze neza murabona ubu ngubu turahunga nta kintu dufite M23 yateye imaze gutera FARDC nayo yirwanaho amabomba arimo kugwa ari menshi kandi ari kwegera umujyi wa Sake ibyo rero twebwe bikaba biduteye ubwoba ariyo mpamvu ubona turimo guhunga abasigaye mu mujyi wa Sake nibo bake cyane kuko murabona ahangaha natwe tumerewe nabi twarushye mbese muri make nta bintu twavanye mu mago yacu ubu turahangayitse cyane rwose byatangiye mu masaha ya saa yine niho twabonye amabomba atangiye kugwa mu mujyi wa Sake ubwo natwe tubona yuko bitari ngombwa kugumayo twahise twirukanka ubu ngubu urabona ntacyo dufite ahangaha Alliance Kakuru tumusanze yicaye asa n'unaniwe uyu ari kumwe n'abana be bane yahunganye n'abaturutse muri Sake
twari mu nkambi hano no mu gitondo rwo bateye baturutse ariko ku rupanga ubwo rero batubwiye ko twari mu nkambi twari twahakoze badukoreye ubu rusizi Sake nta muntu n'umwe keretse nyine wenda abihambirije abandi badakugira ubwoba ariko abanyabwoba bose nta n'umuntu n'umwe Bon, huko pako jena tu kubarabara sinzi kandi sa aho mundo yakorekera mu rehe. No kuko fasha kabisa bakarutwerekera kandi nkantu baba batuganishije bakadukora nk'inkambi. Saba kurengera ko tukatera. Katutungira umutekano.
Abarimo guhunga bitwaje ibintu byinshi birimo amatungo, imyenda, za materani ndetse n'ibindi bashobye guhita batwara. Ubwo urusaku rw'amasasu rwari rutangiye kumvikana. Kalume Habibi ni umugabo w'imyaka 38 aha tumusanze agenda kuri hene zose n'imitwaro ku mutwe.
Ya sababu ya mtukewe nga watu uraje vya wa ingongo kuduhunga Mguhunga na chindu dufite kukimirguano wali komeje
Kandubu imirguano ila chako meye muri lokalite ya
Lugunga
Ibi vya wa yuga mashuri ndesa ni vindi vikorugwa vyo uchuluzi Dagilaga nivisa mbomulisa cheno no muhe njero zaho Geremana ndesa na karuba Izake wisa leo Numungari muigisha kuguru sakuruga masasu kwa luta nje kumvikana Yigisha mwishuri jisumbe ya kiroche atubwira uko byagenze
bari mu mashuri nge ubwange narindimo kwigisha abana ubwo niho nabonye abantu batera amabuye ku mashuri bavuga bati M23 iraje muri ako kanya twahise dusohoka ntitwamenye ibibaye buri wese yaciye ukwe ubu kuva mu mujyi wa Sake kugera ahangaha muri Goma ni ukwishyura 500,000 by'amakongomani ibyo rero bikaba bituma twebwe duhura n'ibibazo kandi murabona ikibazo dufite ni ukubona ahantu wenda w'umuntu yanyuze imodoka ari kujya kuzana ibyo kurya biragoye cyane rwose
Aba baturage benshi barimo guhunga berekeza mu nkambi ya Burengo iri mu mujyi wa Goma ubimaze kwakira abarenga 900,000 nk'uko imibare ya komisiyo ishinzwe kugoboka impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishami ry'intara ya Kivu ya Ruguru ryabidutangarije kuwa kabiri ushize guhunga kw'abaturage ba Sake byateye ubwoba abaturage bo mu mujyi wa Goma dore ko Sake ibanziriza uyu mujyi utuwe n'abarenga miliyoni zirenga ebyiri imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi ba M23 ikomeje gutuma abatari bake bava mu byabo bakaba bari mu nkambi zitandukanye mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo amakuru dukura ku buyobozi bw'igisirikare mu ntara ya Kivu ya Ruguru yemeza ko muri aka kanya imirwano irimo kubera muri lokalite ya Kimuka iri mu birometero 8 gusuvuye mu mujyi muto wa Sake Koloneli Guillaume Njike Kayiko umuvugizi wa FARDC muri Kivu ya Ruguru yatangaje ko FARDC ifite intego yo kwigarura utwo duce twose turimo 23 nubwo benshi mu bakongomani bamaze kwiheba ubwo twagereza kuvugana n'ubuyobozi bwa 23 ntibyadukundiye Jimmy Shukurani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Noneho tujye mu Burundi. Abana bo mu mashuri y'intango nayisumbuye barenga 400,000 bataye amasomo mu ntara ya Bubanza iri mu burengerazuba bw'igihugu mu gice cya mbere cy'umwaka w'amashuri 2022-2023 cyonyine. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Abavyeyi batari bake mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi bemeza ko abana benshi bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye baheba kubera ubukene buri mu muryango butuma bataronka imfungurwa zihagije. Edisa Kabibi ni umukenyezi yaganiriye n'ijwi rya Amerika aturuka muri komine Gihanga.
Turasembe bate mache turasemera umujyango kararira nabo nk'abanyeshuri bobo bari aho bagenda kushyira cyangwa bakasiba kukubera inzara balara ubusa ariki mashuri babakabura naho batabakaburira
umutama w'umusangwa butaka w'imyaka 65 navuga ko bigera kubatwa bikunyuka
nubwo ko turi kumwe bw'abahutu n'abatutsi mwese tumerewe nabi no kuvuga ubukene buraturembeze kubaho nabi ukurya nabi abana bishuri barataye amashuri no kuvuga bipanye twegubwo ko bagasangwa butaka burya ntwegwe turubwoko tubabaye gose abana babatwa bagira baheba amashuri ku bwinshi abanyeshuri 989 abana babatwa n'abahutu n'abatutsi bamaze guheba babagize mu ijana imana yitugaburira nkavuga kwinyoni twebwe nibwo kugabasangwa gutakani ko tubayeho
Claude Badugaritse umuyobozi w'indero mu ntara y'Ubanza yemeza ko muri iki gice cya mbere cyonyene abana barenga 400 bamaze guheba ishure agira akatubwira imbonyamukuru z'ibituma
mu ishure shingiro hahebye abana bagera ku 3938 inyuma ya ishure shingiro naho abana 185 bose hamwe hakaba hahebye muri iki gice cya mbere abana bangana n'400 123 uje wabituma abo bana baheba amashuri ahanini kirizo bwa mbere nikijanye n'ubukene mu miryango akaba hariho nabandi baheba kuko bagiye kubaka hataragera nabandi bakaba baratwaye inda batifuza
Emmanuel Ngendabanka muhanuruzi yaje bimibano babamatari babubanza avuga ko abana baheba ishure batari bibazo mu kibano nkakarore yemeza ko abenshi baca baja mu byayura mutwe abandi mu busuma
ano muntari wacu umurindo wo kwibaruka utari muto ugasanga rero nk'umuvyi afise abana 4-5 aciye ahitamo guhe gukura yo 3 canke 2 kugira abandi kubandanya biga yindi mvo yo gutwara inda zishushu ni hamwe rero tutadusanga batangura gufata ibiyayura mutwe hakajamwo ubusuma n'ibindi bitari bike kuzana abagore canke kuja kubagabo nta rundi rukiza bakibona ivyo navyo murazi yuko mu Burundi tugiri ku bica bizana igwirana ridasanzwe ry'abantu iyo batagiraho barima bigaca biza bikazana injyane mu miryango
Umuyobozi w'indero bubanza yizeye urukiza ku mugambi uri kurategurwa wo kugaburira abana ku mashure.
Hariho umugambi uri kurageragezwa mu ntara ya bubanza urikaba uri kurakogwa ku mashuri 28 mu makomine 3. Uko twari tumenyereye muri ayo makomine niho hava ibitigiri by'abana baheba ku bwinshi. Ariko kubera uwo mugambi uri kurageragezwa wo kugurira injya aho nyene bakaca bazigaburira abana uri kurakogwa ku mashuri 28, byaciye bigaragara ko kuri ayo mashuri atabana bahevye. Ahubwo nabari barahevye baciye garuka kandi ku ishuri kubera yuko babonye ko hariho imfungurwa ziri kuri ayo mashuri bazofungura gushika mbere no mu kwezi kwa kane
umuyobozi bw'intara naho barafashe ingingo zitari nke zituma n'abanyeshuri bahebye cyane cyane ababiterwa n'indatifujwe basubira ku ishuri
twarashizeho imigwi izirakurikirana kugira ngo tumenye abateye inda abanyeshuri maze bamenyekanye tugaheza tukamenya se wiwe nyina wiwe n'ivyo bakora maze umuntu yateye inda umunyeshuri agafatwa tukamushenga za mubutungane kugira neje canke yeje ntasubira ariho kandi ingingo nziza yafashwe yo gusubiza ku ishure uba yatwaye inda mu gihe yavyaye twarashizeho n'ingingo yuko umuyobozi abonye umwana atakiza ku ishure yatumye ko umuvyeyi akabona aragambaraye araheza wenyene akoranye na komite shingwa shure agaja kurondera n'umukuru mutumba bakaja kurondera uwo mwana yari bakamubaza icatumye aheba ishure
intara ya bubanza mu mwaka uheze hahebye amashure y'abanyeshure barenga 18,000 nk'uko ubuyobozi bw'indero mu ntara bubyerekana ibitigiri bitangwa n'ubushikanganji bujejwe indero n'inyigisho navyo byerekana ko mu mwaka uheze abanyeshure bangana 200,000 baheze ishure mu gihugu cose eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika tugume mu Burundi hasigaye icyumweru kimwe gusa kugira ngo icyemezo cyo guca amacupa akozwe muri plastiki gishyirwe mu bikorwa gusa rero bamwe mu bacuruza cyangwa bakoresha ibintu bya plastiki ntibabona icyo leta iteganya kuzabisimbuza leta y'u Burundi yafashe iki cyemezo mu cyumweru gishize inkuru irambuye na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda
Vyatangajwe kuri uyu wa kane mu itangazo ryashikirijwe abamenyesha makuru n'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN ku cicaro cayo kiri mu gisagara ca Bujumbura umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Severes Ndayikengera yamenyesheje ko guhera ku igenekerezo rya 2026 uku kwezi kwa kabiri abatekera amavuta yo kurya n'ibindi mu macupa asanzwe yarakoreshejwe haba mu mabotike no mu masoko ko bazotangura guhanwa n'amategeko yashizweho na leta y'u Burundi
kuvitari ki 2026 mu masoko yose mu mabutiki ikintu kizoba kiri muri mu icupa rikoreshejwe kabiri no kumuhibihana birategekanije
ivyo umuntu ndiyo birandirirako ariko ubu turiko turabona yuko abo bantu kagatima ko gukunda amafaranga gusumbya amagara y'abantu karacyari muri
ikigo BBN kimenyesha kandi kwa mezi atandatu bari barahawe yo kurondera ibikoresho byo gutekeramwo azobaheze. Severet Ndayikengera asigura ko mu magenzura agenda kogwa basanga hakirimwe intege nke mu gusubiriza ibyo bikoresho ndetse n'iby'amahingurira akora bitujuje ibisabwa. Uku niko abisigura
uru rusansoma tumaze mu minsi rw'abantu bahinguwe cyane cyane imitobe y'ibitoke n'inzoga cyane imitobe ikozwe harimo tangawizi twaciye tugira rusansoma kuri byose besi ubarasuye amazi aratangana inyuma oya sivyo dushaka procedure technologique iri approprié kugira ngo ibintu umuntu akoze biba ari byiza. Aha turahafitiye ikibazo
mu gihe leta y'u Burundi ishishikariza abanyagihugu gukoresha ibikoresho bitica amagara y'abantu mu kubika no kugura ayo mavuta yo kurya n'ibindi. Abasanzwe bifashisha ayo macupa yakoreshejwe bavuga ko badafise ubushobozi bwo kwironderera ibisubirira ayo macupa. Abanyagihugu barimo abadandaza bavuganye n'ijwi rya Amerika bari mu basabwa gusubiriza ibyo basanzwe batekereramwo abakiriya babo. Uku ni
babisigura yo twasaba leta yuko yo turonsa nk'ibikoresho bimeze neza atange se bishobora kugira ante gutera
cyangwa dukirwa gufasha mu gabo yaruce gukintu ko twosumiramo gukura mako dufasha turadufasha nko kugura mutuvuta
uwo cyane dufasha nka twe bw'abanyagihugu cyane cyane bato bato ni bama bashobagira ingorane
ntawo kwa umugambi wa leta ariko twosaba ko yoca ishyiraho ibindi byo zabisubirira bya bindi bashimye ko bivaho.
Vatikani umunyagihugu muto muto abafise ubushobozi bwo kugura utumesa aja kujya muri ako gakindu gusa
kuko sabaza bose bashobora guterura ibido rero wa muntu we yarakeneye kugura amamesa makeya nimba rekaje gacupa gatoya gakindu gatoya cyangwa gero kinjuru niniya aroroherwa ingene ashobora kuyasumiramwo. Rero leta yo cidufasha igashizana ibindi byo byabisubirira ibyo kugira na wa munyagihugu muto muto yahora bikenera kubikoreramwo nimba ro kudandereza mu dukoto cyane amamesa kugira na adashara nk'ikintu igiciriritse kije mu kibanza c'ivyo bazoba bakuye n'ukuri yo bikoze.
Mu bindi byashikirijwe muri ico kiganiro abamenyesha makuru ni kijanye n'amahingurira akora ibidandazwa bidakwije ubuziranenge ko bigiye gufatirwa ingingo zihambaye. Ikigo BBN casubiriye kumenyesha leta y'u Burundi ko gifite abakozi bake batarenga batanu bafise ubushobozi bwo kugenzura ubuziranenge no gutanga impapuro z'ubuziranenge mu gihugu hose. Ni mu gihe ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaji n'amahinguriro bwari bwamenyesheje ko bugiye gushira ingufu mu gisata c'ikigo c'igihugu ugukijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa Centea na BBN ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibyahinguwe mu kubaronsa ibikoresho n'abakozi bakwiye bwabitangaje mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze ubwo hatanguzwe isekeza mu gihugu hose ryo gusuzuma amahinguriro akora ibiva mu mwimbu nk'imitobe inzoga ubuyi n'ibindi kugira ngo amahinguriro akora ibidakwije ubuziranenge n'ayakora atabifitiye uruhusha ahagarikwe ndetse n'ababikora babihanigwe mu ntumbero yo kugarukira amagara y'abantu mu Burundi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, naha aya makuru yo kuri iyi saha ahumurije. Maze rero saa saba ntimucikwe n'iwanyu mu ntara, naho saa kumi na cya kiganiro cyanyu murisanga nk'uko mubimenyereye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.